nzima odlule kuwo. Ngifuna ukukutshela ukuthi iNkosi ibikhona futhi ibikubhekile. Namhlanje ngithatha leli thuba, ngifuna ukukutshela ukuthi
kubobo kubunzima odlule kubobo kodwa iNkosi mama ibikubhekile.